jauharira anegera matuko musanze niwe mujyana manje we niyumvamo akambera umucyo mu mwijima niwo mutakunkingira ibijojoba sinanyagirwa iyo turi kumwe
najya mburira iminota Yesu haba ku manywa cyangwa nijoro nagihabuka bareke ku
Thank you.